Navigator, you have the con. This doesn't end like last time. Are we there yet? are sent to the bottom. Hostile battleship approaching!
Can we stay up here for a few more minutes?
Tough.
spotted an enemy cruiser. So, how many medals do you think they'll give us for this? Firing until your guns melt. Don't give them any room to breathe. Da 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 da